Hello, Motorola.
Ah, malume Matauzen.
O bua le ntata mogolo Matauzene mo.
Ntate mulu Matauzen.
O apere mask.
Ke o apere ntate mulu.
Okay, ha wa gona go siame. Ne ke batla go bolella gore ke testile positive for COVID-19.
COVID-19 ntate mulu.
Di doctor ba long di re ke nne kwa gae kwa ki re guarantee.
We re guarantee malume.
Aowa ba re ke guarantee.
Aowa ke quarantine malume.
Yona quarantine e o re ke guarantee mara na ba itse ke re guarantee ka hore e ke sa ire guarantee corolla e tla tshella ba so ke tla ke tla go lo bona ka kgwedi e tla go re nke feleletse guarantee ya ka mo. Ne aowa go siame. O ba dumedise mo.
Aowa ke tla ba dumedise.
O ba botse gore ntate molo Matauzena ga se khone o tla ga re o ira guarantee.
Okay, ke ba re ke matsatsi a makae?
Ba re ke 10 days.
Oh, 10 days.